my God.
Sifu God. Sir.
Wakati watu waniacha na dunia yanitupa marafiki wanikana. I got no worries, cause I know.